Marazu Yesu, yo yadi, elo in elo, elo in.